Sintembe wena mandingaze didaniswe tembe wena mandingaze didaniswe ingoma yebandla leyo mphulaphulwe lizwe FM endiqinisekileyo yakutsho kusoloko kukho indawo phakuyo esuka ibentsha xa uyimamele ubomba khange ndive kule veki pheleyo ibiculwa kungona ndivayo namhlanje ilondo ke elaciko Augustine lathi ayinakuculwa kumphulaphule yedwa lengoma imele uba xa uyicula wazo kokuba uyihlabela apha kodwa kuyowulandela abakwibandla likaKristu elikulo lonke ihlabathi kweliyacala bawo masilifumane
mfundisi wam njengoko benditshilo sifumane ilizwi lethu kwincwadi kamprofeti u-Isaya 43. Ndawufunda ke le vesi 18. neshumi nethoba yona efundeka ngohlobo kambe ke sanukubambelela kwisiganeko sezolo hayibo sanukunokoza kwezamandulo khangelani ke ngoku ndenza entsha ewe seyisenzeka nani niyayibona iza kuvula indlela enkangala kutsho kukuqele imilambo entlako eli lilizwi lenkosi inkosi ke mayisikelele ukufundwa kwalo ngoku kude kube kunaphakade amen
amen amen kosibawa lobulelizwe FM ulifundile uScoopy apho sikhona ke sikulo ngoku sizawuza kuwe phaya kwa 076913 4521 kanti ke ngalo nambara ungasifonela ngayo ube sosifonela kwa nge WhatsApp call yakho siza kufumana kanti ke ungathi 041 110 514 041 110 514 ngolo hlobo za kufikelela kuthi naxa wenze njalo kodwa okwangoku sifuna nje ukuthi kuwe kuIsaya lo andiqiniseka ngasikhuphi uba ngowuphina andike thanda ukuya kulo ndawo namhlanje kodwa ndake ndaxelelwa oba basenoba bathathu aba Isaya kodwa apho sikhona namhlanje sikulo Isaya wamashumi mane anesithathu uba ngowuphi andazi mphulaphuhla ndazi noba nguka Amos okanye ngowuphi na lo Isaya kodwa nantsi indawo esikuyo namhlanje ithi isiganeko sayizolo libala ngaso isiganeko sayizolo onda kakuhle libala ngaso mphulaphuli ibhlungu ke lento okwesibini ayilulanga lento ngoba senziwe ziziganeko zayizolo mphulaphuli indlela endicinga ngayo nendithetha ngayo denziwe siziganeko sayizolo uthi lo mbhali uThixo unecebo afuna kulenza namhlanje kodwa lingaphazanyiswa sisiganeko sayizolo ongalibelanga ngaso wena mphulaphuli lento ke ifuna ukuthandazelwa ngoba isiganeko sayizolo siyayichima into enhle yanamhlanje ngenxa yoba ubuwenzakele izolo uthi omnye umntu ofuna ukuncedwa nguYesu Selu Yesu efikile mphulaphuli eza kumnceda ephethe iyeza lokumnceda aqale ngobuza igama lakhe mfundini ungubani igama lakho iklenoda ndiyakubona ndiyakubona uba wena ufuna ukundithuthumbisa ngoba ibethuthunjiswe ngolu hlobo izolo mphulaphuli akuzoyibona into eza kunceda namhlanje ngenxa yesiganeko sayizolo nalunyaka awunakuqala kakuhle ngoba unenzondo yesiganeko sayizolo uthi lo mbhali emfundini libala ngesiganeko sayizolo ngoba izolo liza kuvala amehlo ungamboni unamhlanje uThixo ikho into afuna ukukunceda ngayo awumphulaphuli uyasinda uyizolo nathi silapha sinozolo bethu kodwa uyasinda uzolo udala uba ube nomsindo kwizinto ezingakwenzanga msindo kuthi kubuzwa nje impilo kuvuka umsindo kuwe ngenxa yezinto ezenzeke kuwe izolo namhlanje xa siqalisa lo nyaka mphulaphuli sikwinyanga yesibini eqala lo nyaka nantsi into ebendifuna ukuyithetha kuwe ngawuqiniseke uba unciphe
nciphisa umthwalo wayizolo mfondini eyenzekileyo yenzekile akhonto unokuyenza ngayo inhlungu ekwahleleyo izolo ihlile akhonto unokuyenza ngayo kodwa ulumke ungathwala umthwalo wayizolo namhlanje mdelo nyaka mfondini lumka ungathwala umthwalo wayizolo namhlanje uthi lo mbhali iziganeko zayizolo thixo nceda dilibale ngazo umphulaphuli ewe kona uzolo amanxeba esinawo namhlanje kawayizolo nesimilo esisiso sasingekho nje thina thixo wayingasidalanga siyile nto siyiyo namhlanje kodwa izimilo zethu ziguqulwe kwizolo umphulaphuli imbinto esiyifumene izolo ikhotlakele into esiyifumene izolo kodwa uthixo uthi namhlanje uba indlela ikhona libale ngoyizolo ayingozolo nje lo sithetha ngaye sithetha ngamanxeba umphulaphuli athi uYosef xa ihlangana nabakhulu bakhe ababemenzakalisa izolo athi nina nacinga ukukhohlakeleyo ngam kodwa uthixo wacinga okulungileyo umphulaphuli ngoba ingqondo imemori yethu izele kwizolo kodwa natsingxaki uba unamandla okudilitha uzolo namhlanje asuzungeni izinto esibalulekileyo zalo nyaka ndike ndibone kubantu abanefowuni besithi le fowuni idinga uba ayinaspace ngoku ikhona into ebibalulekile ebendinga ndingayifumana kodwa le fowuni yam ayikwazi yamkela le nto ngoba ispace asikho mphulaphuli ngoko ke kunyanzelekile uba undinika ixesha ke ndidilithe ezinye izinto kuzokwazi ukungena ezinye izinto mphulaphuli ewethu uyaphoswa yinceba yanamhlanje uyaphoswa yinto uthixo akuthumele yona namhlanje ngenxa yokokuba wena useyizolo zama ke ukudilitha izolo mphulaphuli mhlawumbi kungehla nomsindo lo unawo ngenxa yokokuba lo msindo unawo awenziwa ngasithi namhlanje kodwa uthwele izolo uba indlela ikhona dilize izolo mfundini ikhona into mphulaphula uthixo asele ithumele kuwe khona into uthixo asele ithumele kuwe kodwa ayikwazi ukungena ngoba imemori yakho izele lizolo zama ke uthikele umbhali kule ncwadi esifunda kuyo ake ndiyifunde mphulaphuli ake ndiyifunde kwakhona phaya ku-Isaya isahluko samashumi amane anesithathu kulavesi yeshumi elinesibhozo ake ndiyifunde kwakhona ke ndiyifunde kwakhona uyive kakuhle le nto kuba injongo yethu yokokuba uzama indlela yokunciphisa amandla ezolo lwakho uzame nje indlela yokunciphisa amandla ezolo lakho mphulaphuli musani ukukhumbula izinto zangaphambili ningazikhathaleli nezamandulo ingazi musani ukukhumbula sikhuphi uyazi mfundini udibane nomntu elila nje esigalatweni yethwa ujikeleze kuye mfundini ukhangela uba ubethwa ngubani lo mntu indlela alila ngayo ufuna ukunqanda ubethwa ngubani lo mntu uPaulu uba akukho mntu umbethayo kodwa ubethwa ziinkumbulo zakhe Kwali solo lakhe mphulaphuli. Eyona nto esijikizimilo nesikhathazayo negqiba ulonwabo lwethu lizolo lethu. Uthi Thixo namhlanje nciphisa amandla ezolo lwakho mphulaphuli. Abanye abantu nangoku kunzima ukubabulisa. Uthi sowuhlangene naye kube nzima ukhupha isandla umbulise ngoba udliwa yinto ayenzileyo izolo. Uthi Thixo namhlanje phambi kuba ubheke phambile kawucinge unciphise izolo lakho.
Inhlungu nasi zimizodwa mphulaphuli. Eyona nto isibethayo nesibulalayo lizolo. Inzondo esinayo lizolo. Sikwa 0769134521. Awu mphulaphuli. Abanye sikuphi bonzakaliswe kukufa izolo. Baqalela unyaka sikuphi bengekho kunye nabantu ababathandayo kwakunye nezizalwane zabo azingenanga kulo nyaka. Ngoku lo nyaka bawungene ngenyawo elinye ngoba izolo libenzakalisile. Mphulaphuli, sikulondlela ngoku sithi kuwe izolo lona likwenzakalisile kodwa ulumkele uhlala kwizodlo. Ndithanda sikuphi ulothe xa ehamba nabantwana bakhe nonkosikazi wakhe. Uthe xa ephelelwa ngamandla lo nkosikazi kwacaca uba ushiyekile kodwa ulothe waqonda uba ngoku kunyanzelekile kubhekwe phambile mphulaphuli. Noba izolo belukuphethe kanjani na kodwa kunyanzelekile uba ubheke phambile ngoba imeko ithi makubhekwe phambile ngoku. Awusikwazi ewethu ku-2024 lo sikuye. Awusikwazi ukuhlala ku-2023 ewe yena ebembi u-2023 akakuphethanga kakuhle kodwa awusikwazi ukuhlala khona ngoba zikhona ezinhle ekumele uyazifumana apha ngoku ku-2024. Zama ukuze nespace ukuze izonge ninceba kaThixo. 0769134521. Sikuwe ke ngoku phulaphula elizwe FM. Sikuwe ngolo hlobo. Kanike, sithile ungasibetha ke ngile nambara. Ungasifumana ngolo hlobo, WhatsApp call yakho 0769134521. Sicele nje uThixo akunciphisele izolo. Oh, yazi sikuphi xa liselidecide baninzi nangoku abakwizibhedlele zokululekwa ingqondo sikuphi. Xa kuziba yintoni ugqirha bathi hayi wenzakaliswe lizolo lakhe. Eyona nto imbeke kule ndawo akuyo ziziganeko ezimbi ezenzeke izolo. Xa ubuza kuthiwe hayi wayesemncinci wena, wayesemncinci kodwa libuyile izolo.
ubuyile izolo lambeka kule meko akuyo namhlanje lento ubona ngathi uphefumula ngemibhobho nje wenzakaliswe lizolo lakhe mphulaphuli lingozi izolo zama indlela kwangoku ngoba izolo lingozi lona
O for 1-00-11-00-54 041-00-041-11-00-54 076-913-4521 Sithetha ngezolo phulaphuli ndiqinisekile akakho sikuphi ongenalo izolo lakhe kujonge xa ulibalisa
Zithi gwayi bomba mawulcuthe ngoba zithi gwayinyi nyimbisi zithi gwanya inyembezi ngoba izolo lilo eliyingozi ebomini bethu uthi lo mbhali zama indlela ucuthe iziganeko zayizolo ukuze uzoyibona inceba kaThixo
ngubani onjengawe Jehova
Awu madoda, kubani ke onjengawe Jehova? Kubani onjengawe Jehova? Sikuwe mphulaphuli, ndithilo okokuba sikwa 076-913-4521. Kubani okhazimula ngobungcwele? Namhlanje umthandazo wethu kuloo ndawo umphulaphuli uba nje sikuloo ndawo namhlanje uthi Thixo ndinciphisele izolo ngoba amanye amazolo ethu anetshiki sikuphi uthi uzama ukulikrozula uba uma lifuna ukukrozuka nenyama eli anetshiki amanye uthi uzama ukulilibala lale uba mawulilibali uma likrozula nenyama alifuna ukusuka linetshiki elizolo sizothandaza kuThixo namhlanje sincede bawo usincothulele amazolo ethu Studio. Kanti ke uba ufuna usibethe ngeWhatsApp ungahlala kuleya ithi 076-913-4521 ngolo hlobo uyaphuma ngapha kuthi ke sive ukokuba elakho izolo likuphethe kanjani esivuba elakho izolo liphethe kanjani
oh Scoopy liqhekeza imitshato Scoopy qhekeza imitshato mfundini ubomba utheni lo mtshato ungafuna ukulunga nje utheni ungafuna ukuzinza lo mtshato kanti wona umtshato awunatyalo lenzileyo kodwa qhekezwa lizolo
Agesikhangele nanku umphulaphuli Mule nekhaya Siyaphila bawo ninjani nekhaya
Siyaphila ngathi tata Khondo
ufonela
isimsebenzi
bawo
Ikhlutshwalelizwe
Awu bawo
Othe tata masilibale
uThixo makasenze silibale.
Silibale izolo.
Adaman ndibuhlungu bana ndisemsebenzini.
Ewe.
Ngoku andizukwazi nokungena kakuhle.
Inkosi bawo. Inkosi bawo.
Ndiyabulela tataman ngokungena. Ngumongameli uSibango lo apha eKapa eFilipi.
Mongameli wam, mongameli wam, mongameli wam.
Inkosi tatamu.
Inkosi bawo. Inkosi mongameli wam, siyabulela. Inkosi bawo. Izolo. Aw, phule. Besifuna ukubuza nje uba lukuphethe njani. Elakho izolo lukuphethe njani? Phulaphululizwe FM. Oh madodhe. Libanzi. Libanzi sikhuphi. Ba ngame amaxesha basikhumbuza nosikhumbuza sikhuphi ngezolo lakho. Uthi buso ufuna ukulibala. UThixo ebezama ukunceda ulilibale bakubethe amagxini bathi ungalibali.
Ungulowa.
Ungulowa. Gogo ke, sikuwe ke, phulaphulelizwe FM, sikwa 076913 4521. 076 913 4521.
Imvuselelo kulizwe FM sentando yakho.
UThixo mphulaphuli namhlanje ebene ukusinceda nje kokusinika amandla oba silibale. Oh amakhaya ethu sikhuphi inzondo nenkohlakalo yakhiwa lizolo elingalityalwayo.
Ungalityalwayo
yakhiwa inzondo engalityalwayo. Phulaphuli, yenza indlela uba indlela ikhona. Phulaphuli, yenza indlela uba indlela ikhona. Ungayizikisi ingqondo yakho kwizolo lakho, ngakumbi kwizinto ezibuhlungu ezikwahleleyo izolo. Ndithekuwe asizidele ezi zinto, ezinye zazo zibuhlungu kakhulu, kodwa awuzukuhlala entlungwini mntakwethu. Into
azukwenzeka awuzukunwaba awuzukuhlala enhlungwini noba yayikuphethe kakubi ngoluphini hlobo awuzukuhlala enhlungwini uThixo makakunika amandla udlule kule nto awunabomi usenhlungwini siyakuthandazela mphulaphuthi siyakuthandazela uThixo makakuncede ungahlali enhlungwini ngoba akukho mnandi ukuhlala enhlungwini yonke le mihla uphala zinyembezi ube nenhloni nokubalisela abantu oba yintoni ngoba kudala yakwahlela le nto
bani ungenalo
awumphulaphule uba unalo izolo elikukhathazayo phakamisa isandla uba unalo izolo othi wakulibalisa kuphala linyembezi phakamisa isandla uThixo makakuncede
Golo Shobo Mphulaphuli. Golo Shobo Squad 076913-4521. 076913-4521. Golo Shobo Sfunu Kutikuweke. Ngasikhangela abo. Kesive uba. Elakwizolo likuphethe njani. Oh madoda. Elakwizolo Mphulaphuli. Wenza njani wena. Wenza njani. Ngoba ndiyayazi uba. Xa ungathathi imizuzu. Ungathathi imizuzu noba lishumi mphulaphuli ujongene nezolo lakho ndiqinisekile ungacholwa ulele ngecala kodwa uThixo umane kunika amandla oba uliphephe sikhuphi ngoba xa ungajongana nalo ngqo emehlweni ingaphuncuki ingqondo kangangobunzulu bezinto ezehlekileyo izolo
Zero seven six nine one three four five
0861 07691 3 4521. Xa ngixesha ke ngenjimizuzu seleke isibhozo imizuzu le kubethe intsimbi yesibhozo mphulaphulo lizwe FM sikunye nawe ngoku sikunye nawe nawe siyabona ukuba ukunye nathi apho sikhona sithi nje uThixo makakuncede uyazi mphulaphuli xa uThixo ngakunceda ngezolo lakho xa uThixo ngakunceda ngezolo lwakho ndiyaqiniseka ngamanye amaxesha ubomi bethu bungaguquki nje asithakathwanga kodwa sithakathwe ngamazolo ethu ngawo lizolo elizenza ukholelwe ekubeni wena awuyonto yinto owayixelelwa izolo lizolo elenza ukuba ukholelwe uba into ethile awunakwazi ukuyenza wena ingenziwa ngabathile hayi nguwe lizolo mphulaphuli into ekwenza uba ucinge awunamandla unawo amandla lizolo mphulaphuli kuyilondo sisithi uThixo makasincede ngezolo Zero seven six nine one three. What is going on? What is going on? Nangomnye, nangomnye, nangomnye. Mole nekaya. Oh, pungugile skopi, pungugile lo. Skangela ke? Pulapuleli zo FM. Yes, skangela wena. Nangumbuzo nje. Sibuza nje lo mbuzo ukuba elakho. Izolo likuphethe njani phulaphuli elakho izolo likuphethe
phethe njani
elakho izolo ngoba bakhona njengoba nithetha nje bakhona abangekakwazi kushukuma ngenxa yokuba xa babuza asonzakelanga namhlanje kodwa sichanwe lizolo lethu sikuweke ngoku awumadoda Awo. Titi. Funa kubenu buchule sikhuphi. Okulizimela izolo lakho. Uthi sowuvuke kamandi ngenyimindi. Sowuvuke kamandi uqonba usemandleni ongawaziba wathathapi lamandla. Kuthi uthi sahamba kuthi qatha izolo lakho. Ubomba kwakho. Gogoke, akasincede sombawo. Phulaphuli, siyakuthandazela namhlanje. UThixo makakuncede namhlanje. Akuchuthele ubukhali bezolo lakho. Sitshilo ba, libukhali lona. Kutsho nje asilideleli mphulaphuli. Izolo lakho libukhali, linamanqeba avuzayo ngaphakathi. Lizolo lakho elo. Buyisa umphefumulo wami uthembekile mphulaphuli akakho njengaye uthembekile injongo izolo lakho ngendlela elibukhali ngayo bekufanele ba namhlanje wena kwisibhedlele sokululekwa ingqondo kodwa uThixo themba ke hey wethu sivela kude thina ungasijongi kuba siayinile sathambisa sivela kude amazolo ethu sincedwa nguThixo ibe ngathi siyakwazi ukuwela kuwo kodwa mphulaphuli sithwele amasikizi esidlule kuwo izolo Gogoke, sizokucenga namhlanje ukuthi kuwe emfundini mhle uThixo into ebangela uba ube ngoku uyilento uyiyo mhle uThixo ukuthwela uThixo nezolo lakho elinjalo Sekukho nezifo namhlanje sikhuphi ezaziwa njengezifo ezidalwe lizolo lakho
trauma esisifo esi iyona nto edala uba sikwenzakalise kangaka ngamanxeba izolo angekwazi ukuphuma entliziyweni nasengqondweni yakho izolo lakho mphulaphuli iziganeko ibeka kakuhle lo mbhalo uthi izithixo iziganeko zayizolo
amehlo am ajonge kuwe
abuyise umphefumlo wam phulaphululizwe FM
sikwa 0769134521 yawulanda umphefumlo wam awu madoda
amehlo am ajonge kuwe ake siyapha kusikhuphi ake siyapha kusikhuphi kwenzela uba xa sibuya apho size kuwe mphulaphuli umbuzo wethu namhlanje nje nangu nje umbuzo noba uyanga nangumbuzo nje iziganeko zakho zayizolo khawusinike uncedwa intoni izizo wena ezakho iziganeko njengoba ingathi ubonakala ngathi awunanto nje kwenza njani wena
hey bawo
njengobonakala ngathi umhle awunanto nje ezakho iziganeko zayizolo kwenza njani wena Scoopy, sigu ebao.
Mfundisi wami,
mandibulele
ngethuba esilifumanayo ngokuhlwa nje. Okokuba sikhangele kwizolo. Ngelithi ke siqhawula amatyathanga. Ngokwelizwi likaThixo, umphulaphuli welizwi FM. Ngale nthwa yanamhla linyaniso elokokuba simi kulo mqolo weshumeli lesibhozo ongumyalelo othi kambe ke sanukubambelela kwiziganeko zezolo umyalelo ke lowo kokuba singabambeleli mphulaphuli kwiziganeko ezidlulileyo ingathi apho umbhali uthundeza ubhityo kwabo baseluhambeni
ewe bawo
kodwa beseluhambeni nje bakwathiwelwalwe yintandabuzo ingathi kuthethwa nabo bamadolwa nzima ukuya phambili abo baziva bekhethe ukuhlala kwizolo de banyamezele nongcikivo lwezolo kuba benesirhorho ekuyeni phambili
ewe bawo
kwesi sidatshulwa mphulaphuli sikamprofethi inganguthixo ethembisa inkxaso yakhe kwisrayeli ebathoba amaxhala ngokuthi aqinisekise ngokunyaniseka kwakhe kwelakhe icala uthixo esithi kubo uze ungaxhali ndinawe mna inzala yakho ndakuyiqokelela empumalanga nasentshonalanga entla nasezantsi ndothi makungabikho bani ubathintelayo abantu bam kwelikude naseziphelweni zehlabathi ndakubanga bonke abangabam abangaboniyo kodwa benamehlo abantu abangevayo kodwa benendlebe mabahlanganiswe bonke esithi kubo Musani ke ngoko ukubambelela kwisiganeko sezolo. Sanukunokoza ezamandulo ngoba mna ndinguYehova. Ndinguyedwa kuIsrayeli. Aninathixo ingendimi. Andingumavula indlela nakulwandle oluphuphumayo. Nakumsinga olephuzayo. Ndingumthuliseli enzonzobileni. Umkhosi imwelo. Amahashe namagorhotshaba sanukubambelela ke kwiziganeko zezolo sanukutyhafa ningabi namandla akubheka phambili ngenxa yezehlo ezehlile izolo. Ndenza into entsha ngoku, utsho njalo uThixo. Ngokutsho njalo wolula isandla ebaphakamisa ekupheleleni kwabo ngamandla, eqinisa amadolo abo agevezelayo. Nakuwe ke mphulaphuli, kuloo ndawo uwe kuyo izolo, uThixo wolula isandla ngelithi phakama kwizolo. Likho ingomso eliqaqambileyo. Sizowuthetha loo nto ngoku busuku. Omphulaphulu, kuninzi kona ukubambelela nokubambeka kwiziganeko zezolo ubani ade angakwazi kugqitha kuzo. Bambi ukushiywa kwizihlobo, ukuhamba kwalowo ithemba lakho lonke ubulixhome kuye. Akakuhamba akushiye ujingela, uzive ungenamandla kuyihamba le ndlela ngaphandle kwakhe. Uzive okokuba inxalenye yamandla akho nobuwena ingcwatywe kunye naye. Loo nto idala okokuba uzive uhleli kweso siganeko ukwakwazi kubheka phambili. Omphulaphuli, liyinene okokuba kunjalo kwabaninzi baziva njalo ngoba singabantu bangenamandla akudlula kwizinto zayizolo, zinto ezo ezisonwabisileyo ngamanye amaxesha okanye kwamanye izizinto ezisivise kabuhlungu. Kukho abantu nangoku abasabambeke kwizolo, bambi bajijisana nalo kuba liyala ukwahlukana nabo. Bambi liyala izolo ukucima sele unwena wena okokuba makuliqime. Samanye amaxesha sele ufuna ukulishiya izolo libe lisithi lona ndilapha, isisilonda esingapheliyo. Asithi ngamanye amaxesha sowucinga okokuba sepholile sisuke sivuza ubofu. Lizolo elo kodwa kuthiwa namhlanje musa ukubambelela kwizolo kuba ndenza into entsha ngoku, nguThixo mphulaphuli kwesi siqathulwa esithi vula amehlo ubone. Sisimemo esi sivela kuye uThixo esithi jonga bona kuba ndenza into entsha ngelithi wasuse amehlo akho kwizinto zayizolo ngoba yamphulaphuli zindala ezo zinto. Nokuba belinomtsalane izolo kodwa bona ngoku ndenza into entsha. Kukho ixesha lokubambeka kwizinto ezidlulileyo de ubani angaziva enamandla okuya phambili. Kodwa sifunda ukuba uThixo akaminda weninye, uhlala esenza into entsha. Ithi loo nto uThixo mphulaphuli usikhwelela ekubeni singahlali kwizinto ezidlulileyo kodwa sigqithe kuzo. Yewethu, gqitha kule nto kudala uyinyamezele. Sijonge into entsha ngoku eyenziwa nguThixo. Ewebona, baninzi ababambelele kwizolo, izinto ezingasombululekanga. EkaThixo indlela ihlala isisa kwisiqalo esitsha. UThixo uhlala ethembisa ngesiqalo esitsha ngoba kakade uhlala uThixo ekwiphulo yena lokwenza into entsha. Esisusa apha asimeke phaya kuba kaloku inqaba yakhe intsha imihla ngemihla. Mphulaphuli, suka kwisiganeko sayizolo ungahlali kuso. Ewe, khona baninzi abanjalo. Naye uMosisi wayejijisana namaSirayeli kuba ayengakwazi ukwahlukane nezolo wave. Mosisi bekungekho mangcwabana eyiphutha ukuba usikhuphe sizofela kule ntlango imihla ngemihla kulaa ntlango imnyama. UMosisi uxanduva olukhulu phezu kwakhe ukuqhawula iyephutha engene yaphelela ezingqondweni zabantu, bantu abo esele beqhele ukunyamezela nokuphathwa kakubi kangangoba bakhetha ukubuyela kwimpatheko mbi kunokuqanda noThixo entlango kwindlela eba
basempumelelweni ngelo xesha uThixo yena wenza into entsha bona bathandabuza ukubheka phambili kanti uThixo kukho into abagcinele yona unento uThixo ababekele yona kuvimba mve uThixo xa ebomeleza ndivula indlela entlango bona ke ndenza into entsha zilibale izinto zayizolo gqitha kwizolo dlula kwizinto ezigqithileyo okwezolo kudlule ngoku ndenza into entsha iimpazamo zethu zayizolo ukwaphuka kwethu kwayizolo iintlungu zethu zayizolo azinakulicima ikamva esililungiselelwe nguThixo ngoko mphulaphuli ungavumi okokuba iimpazamo zakho zayizolo zikukhubaze de ungabi namandla akuya phambili ungoko sizokuthi musa ukujonga ngasemva lilibale izolo ngoba mphulaphuli akuhlaliwa kwizolo nempumelelo zayizolo dlula kuzo izolo lilungile ukufunda kulo kodwa asiyo ndawo yokuhlala leyo funda kwizolo emvakoko udlule mphulaphuli ngoba ukuba mphulaphuli awudluli kwizolo kuya kuba nzima ukukhawulelana nengomso elisendleleni okwenzekileyo izolo akusenamsebenzi kwenzekile izolo ayisosiphelo uthi uThixo ndiqulathe into engcono kunalesele udlule kuyo kodwa into endikuqulathele yona idinga okokuba unganyeki ngasemva kodwa uqonde phambili nokuba umoya uyabhudla usiza ngaphambili nokuba liyagqutha kodwa sizokuthi ngobu busuku funzela phambili mphulaphuli khawulibale ngesiganeko sayizolo ngoba sidlule ngoku ndiva uThixo ndenza indlela entlango ndivula indlela enkangala kutsho kuqukuqele imilambo entlango uyakuthi kwakuba njalo iinyamakazi ngokwazo zindihlonele otyakalashe neenciniba zindincome xa sendimpompozisa amanzi entlango xa kubeleka imilambo enkangala umphulaphuli awuzizo impazamo ozenzile izolo ungazigwebi de ungaboni sizathu sokubheka phambili sizokuthi namhlanje nokokuba imeko injani nakodwa jonga phambili mfondini ulibale ngezolo umphulaphuli kuninzi kona ukutyhafa nokuphelelwa ngamandla ecaleni kwendlela kuninzi ukuthwala izandla entloko uthi undidilizile uThixo ngenxa zonke kodwa namhlanje uThixo wolula isandla sukuba sajonga ngasemva ngoba kuyiwa phambili ngoku kaloku umphulaphuli umqhubi akethe qhuba nje abejonge ngasemva sizokuthi kuwe lindela kuThixo ngoba wenza into entsha ngoku impazamo zayizolo zingoThixo wakho kukho uThixo ongaphezu kunazo libala ke ngoko ngesiganeko sayizolo umphulaphuli welizwi FM uThixo ufuna ukuqala nawe kulo nyaka ufuna ukukubamba ngesandla xa ukanda amathafa ka-2024 ungoyikiswa yintlango ibona phaphambili ufuna ukubuyela kwizolo le ntlango uyibonayo iza kuhambeka kuba uThixo selalungisa indlela akalungisanga njendlela entlango kodwa nezidingo zendlela zikwakuye kuba kukuye ukutya ngemini yokulamba endleleni atsale mhla wayexhoba imana kulaa ntlango engumkwebethu yemphulaphuli ungahlali kwezolo kuba ungaqinisekanga ngengomso ngoba owethu Thixo ungamanzi ngexesha lokunqanwa njengamini wayethula amanzi elityeni uliyeza akasifayo omendu ngexesha lokuphelelwa ngamandla inene uThixo ngumzalo khathalayo ofuna ukuhamba apho siya khona umphulaphuli fulathela kwizolo senxa ecaleni kwesimhokamhoka somthwalo wayizolo uThixo ulungisa into entsha ngoku izinto zayizolo zinika umqolo ngoba uThixo ukwiphulo elitsha sizokuthi ngobu busuku ivale le ncwadi yayizolo ivale ngoba uThixo uvula incwadi entsha ngokuyemphulaphuli ivaliwe le chapter yayizolo yentlungu neenyembezi ivale nawe ngoku ungazenzakalisi nangeempazamo zenzileyo zexesha elidlulileyo sizokuthi ngobu busuku zixolele mphulaphuli nasekubhatyazeni okwenzileyo izolo sikunamhlanje ngoku lidudumile lagqehla zaladlula itshawuzile imibane uqhwithela ludlule ngoku uThixo uqala into entsha budlule ubumnyama bona ke ngoko ukuthi qheke kokusa omphulaphuli welizwi FM sibheka phambili ngoku musa ukukhangela ngasemva izolo liyekele kwizolo ungemi endleleni yengomso ngenxa yokubambeka kwizolo yomphulaphuli ungavala mehlo wakho ingomso eliqaqambileyo ngenxa yezolo elingakhange lihambe kakuhle ukuba amehlo akho ekhangele ngasemva kwizolo yewethu wagukule ngoku ujonge phambili jika mphulaphuli ujonge phambili khawula matyathanga nenjingo zayizolo ngoba uThixo umkile apho ngoku wenza into entsha libala ngesiganeko sayizolo enkosi mfundisi
oh nkosi bawo awu madoda qinisekile mphulaphuli kuyibambile Thixo wakuphathe kakuhle umphulaphuli uthi yangcinguthekise la mizolo nanamhlanje
awubawu
xa kunjalo ke sikwa 0769134521 siyabuza nje mphulaphuli okokuba izolo lakho lukuphethe kanjani kanti ke ungasithumela nevoice note yakho usibalisele nje okokuba liphethe kanjani elakho izolo phethe njani elakho izolo mphulaphuli utoskopi lumka ngoba ikuguqula isimilo xa lise namandla ikuguqula nawe xa ujonga ubomba andiyile nto dandiyiyo uthi lo mfundisi wam phala zinyembezi cela imithandazo elamizolo liyandithutshisa nangoku sikwa 0769134521 sitshilo ke ungasithumela nevoice note yakho apho sive ukokuba elakho izolo mphulaphuli oh sive nje ukokuba elakho izolo sibuza impilo ngoku likuphethe njani izolo lakho xa lithe qatha noba bekusembindini wezinto ezimnandi buyaphela ubumnandi lutshayolele sithi ndiphewu lothando xa isithi sikhuphi emfonini ungazityakatyi kakhulu uyayithanda le ndawo ethi Mphulaphuli awuyompasa awulozolo lakho. Sawubheke emthandazweni Mphulaphuli. Phambi kuba sivale, sawubheke emthandazweni. Uba uyaziva alukuphethanga kakuhle, singakuphosi kulo mthandazo. Sikwa 076913 4521. Ngolo hlobo sizawuza kuweke Mphulaphuli, sizawuza kuweke uthi lo Mphulaphuli, hey mfundisi, ndaphelelwa yi self confidence mhla izolo lam landiphatha kakubi lisaqhuba nanjalo nangoku. Hayi, kunjalo lona ubake waliyeka likutshutshisa yonke le mihla. Ubake waliyeka Mphulaphuli liza kutshutshisa yonke le mihla, liza kwala ufumana ulonwabo likhwele kuwe likutshutshise yonke le mihla. Liza kusoloko lukuxelela uba xa abantu besithi ungumntu lithi lona awungumntu. Lo umphulaphuli mfundisi ndashiywa ngumama andikaphumli andixuli kwaye ndinesingqala nomsindo Thixo makamnika amandla uthi amkhulule uthi ndehla naselikhulwini hawo ndiyathandabuza Oh. Banjalo mphulaphuli. Kama bendiza kuthi kuwe mna. Ukholo. UThixo kusemva kokuvelwa. Ukholo kuThixo mphulaphuli. Kusemva kokuvelwa. Yabona phambi ngoba ufelwe. Ufelwe ngumntu osenyongweni kuwe olokholo lukholo kodwa kodwa ukholo semva kokufelwa ngalamhla uziva ungcathiwe uThixo ubumthembile Moleni kaya.
Mandibulise bawufalile.
Molo bawo.
Mandibulise ngweve yam. Ndingene mba, okanye ndingene phakathi sowafundile amazwi bawo.
Ewe.
Kodwa into endivayo isingathi uthetha ngoba ze singacengi ngezolo lethu.
Ewe, izolo.
Okanye zisinga okanye mahlambi zisiziyeke into zadlulayo andazi nokuba bawufale ndikuvaka kuhle ngwevi yam kodwa isingathi ukulondawo
sikulondawo ba
ndasuke ngwevi yam ndakhathazeka xa uthetha ngezinto ezadlulayo ngokuba ngwevi yam baninzi abantu abasezintlungwini bathi sekuqala ulonwabo kodwa umntu asuke acinga into eyadlulayo inkosi oxolo mayisithande bawufaleni
ebe bawo
ndifuna ukuthi kubantu okanye kubaphulaphuli belizwi FM ngakumbi abantu abatsha ngoba ezi zinto bawufaleni zihla kuthi thina abantu batsha
ebe
ndifuna ukuthi kubo zebengazicingi izinto ezadlulayo okanye mahlambi zebengazijongi izinto ezidlulileyo ngoba izinto ezidlulileyo zizona zona ziaffecta ingxaki zobomi bethu ngoba bawufaleni izinto ezidlulileyo zizona zinto ziphazamisayo ezindleleni okanye ezintweni esizenzayo ndilanto ke ngokuba wondithi ingasi izinto ezidlulileyo singazijongi andazi nokuba ndikuva kakuhle baba ngoba ikhona indoda xa ndayiyeka bawo yayolelwa xa izawuphuma kwathiwa hamba wena ke ngoku nosapho lwakho ngoba koloku iSodom ngegongoro ndiza kuyitshabalalisa kuthiwa le ndoda xa ihamba ke ngoku ibheka pha bawufaleni ndabonakala le ndoda inikumthetho kwathi uzungajonge ngasemva ngoba uzayibona iSodom negomori
ewe baba uzungajonge ngasemva
zebangajonge ngasemva ngoba bazazibona iingxaki zabo zivutha umlilo zithi ke ngokuba ufaleni zisawuvutha umlilo iingxaki zabo basuke bakhathazeke intliziyo okanye baphume endleleni
ewe bawo
into engafanelekanga bazenzile bawufaleni andazi nokuba ndikuve kakuhle ngwevu yam kodwa isingathi uthetha ngezinto ezinjalo
ebona
abantu bawo
ewesolayo
namhlanje ngenxa yezinto ezidlulileyo bakhona abantu bawufaleni abahlele ezitrongweni ngenxa yezinto ezidlulileyo abanye abantu bawo bawasile amakhaya bayohlala ezitratweni
ewekwathombi
ezinto ezidlulileyo andazi bawo nokuba ndimva kakuhle kodwa uthetha ngengomso
ewe
bawo
ingomso
ingomso ewe ndithi mandidlule bawo
kosibawo
mandidlule bawo
kosibawo
uthetha noba umnothoza uthetha noba umnothoza bawo kumhlabaze gasi
kosibawo siyabulela kakhulu kosibawo umnothoza siyabulela kakhulu bawo siyabulela kakhulu bawo oh akungebi sincedwa lilo namphula kufuthi Asingebi sincedwa lilo namphulaphuli sinelizwi likaThixo nobomi ngalo muleni khaya muleni khaya muleni bawo
muleni basukhaya
molo bawo
bawufaleni bendithi bawo andizofowuna kodwa kuyala bawo mandithule
awu bawo
kuba ndingomnye wabo bantu ababethwe ziganeko ezigqithileyo mfundifam
zezolo
ezayizolo mfundisi kuthi xa ndimjonge ubomi bam mfundisi xa ndijonge mva ndijonga nangoku ndiqonde kwesiyam bendingenguye lo mntu bendingenjanga
eyi bendingekho nje
abawo ndisike ndabethwa ziziganeko zayizolo ndingulo mntu endinguye namhlanje ubona nje bawumfundisi sendingumntu onento ephenikayo iphenic attack ngenxa yeziganeko zayizolo
bawumfundisi
ndilapho bawo nangoku bawubetha olu hlobo nabosikhuphi ndithi nkosi yam kanti le nto yinto ekhoyo le bendicinga uba ngaba yinto yam le kanti
hayi bawo into ekhoyo le
uThixo uyayazi le nto bawo ayiloo nto bawufanele uba uThixo uyayazi le nto uba ngaba iziganeko ezigqithileyo zitho izini zakusala entliziyweni yomntu
awu bawo awu bawo
ndiyakhubaza bawo
siyakhubaza
isengathi ndingumntu odisable bawufanele andizalwanga ndinje bawo
awu bawo
iziganeko ezigqithileyo kodwa eyona nto ofaleni endinikamandla ngokhuphi ngelixesha kukuthi uthixo iyayazi le meko
uyayazi bawo
futhi kunjalo nje uthixo bawo ngeli xesha ufana nomntu othizani kumni nanibulalekayo umthwalo ntondinika ukuphumba enkosi bawo
nkosi bawo nkosi bawo awu madoda nkosi bawo
Molweni, molweni mongameli.
Molweni, molweni mama.
Na mongameli usikhuphela. Ndizivanena kona mokuthula. Ndicela nje imithandazo bafundisi bam.
Khona. Ngathuambile, yesikhuphi kodwa simvile. Simvile. Wasikhangela ingathi ukhona omnye ke sikhangela omnye awu
nje ndimanxabanxeba ndonakele ndonzakele
awu
ndonzakaliswa ngabantu ebendibathembile
izolo
ndicela nje imithandazo bafundisi bam
andikwazi
ukuphuma kweli zolo lindihleli ubusuku nemini
awu
ubusuku nemini ndide ndityya neepilisi zokuthi ndibolala
awu
andikwazi nolala ebusuku xa ndicinga ubuhlungu endikubo ndisenza ngabantu endihambisana nabo endlini kathixo kubuhlungu kum ngoba sithe indawo yokubalekela enkonzweni yona ndawo sibalekela kuyo kodwa uthi ufika nakuyo ufike futhi ufike ube sentlangu ndisentlangu bafundisi bam ndicela imithandazo emandla
uthi
xa ndiphamandla ndiphakamise kule ndawo endikuyo namhlanje nasenkonzweni xa fanele ndiyenkonzweni sike ndibona uba bhetere uma ndihlale
kuba
xa ndiyawujonga bonke aba bantu ndibo
xa kunjalo make senje nje ewu izolo nguleni ikhaya
ndicela uthandaza bawufale
bawo
onguthixo ongoyise onamandla onke naba nkosi abantu bakho benzakele abanye nkosi baze baphelelwa lithemba belinyazwa nkosi ngaba bathembileyo abanye nkosi babhenela ezinkonzweni bafika nakhona balimala bashiya nkosi indlu yakwathixo babuyele elizweni iko ndiyathandaza nkosi bakwazi ukulala abantu bakho kuthi ka ufika nkosi ukuhlwa nobumnyama ube zinzingo ebomini babo iko wethu othandekayo kulula nkosi kogqirha ukuthunga amanxeba angaphandle ngoba wona nkosi ayafikeleleka ukho amanxeba nkosi asemphefumlweni ukho amanxeba nkosi asezintliziyweni apho nkosi kungafikeleli bani wewedwa nkosi okwazi ufikelela uthe udavide owethu namandla intliziyo etyumkileyo nomoya owaphukileyo wena kuyi kuyidela sondele nkosi kwabanjalo thixo wethu othandekayo thixo wethu onamandla abantwana bakho balala ngazo nkosi iipilisi bavuka ngazo thixo wethu oyingcwele thenkosi eluzwini lakho ingalo yakho ayimfutshane okokuba ingasindisi kananjalo indlebe yakho ayinzimo kokubingeva thixo wethu othandekayo emalanga nkosi abantwana bakho baze bafunyanwa zidepression ngenxa yezolo labo ngenelela isewe nkosi yethu uKristu Yesu ngenelela thixo wethu onamandla thixo nako okwazi ukusinqobela Thixo wethu onamandla onke empilweni yethu yonke. iphalaza kuwe mongameli ngamene linamandla likaKristu Yesu enkosi da
Nkosibawo siyabulela kakhulu Nkosibawo siyabulela kakhulu Thixo wakuphathe ngenceba nobukele siyabulela kakhulu kumthandazo
ngcwele noba usikhuphi sisinoxi ngake nevaka into ethi yesterday is history tomorrow is mystery today is a gift that's why it's called present so andinivanga uba nithini ndiva sendithetha ngamazolo mandibulele nje into yoba abantu mabayeke amazolo awa Nkosibawo
nebomba uyawaphuncuka phaa sitsho sithi izolo ibuhlungu ke le nto ya ibuhlungu kakhulu le nto abaphulaphuli bathi si kunzima uhamba apho sikhona ngenxa yamazolo kodwa nangumthandazo umphulaphuli esiwunikezelayo thina Bekungakunganjalo namhlanje mphulaphuli nemfazwe yezolo lakho bekunga kunganjalo namhlanje Gale ngoma mphulaphuli siyathandaza uba uThixo akususele uThixo akususele akunciphisele amandla akunciphisele uThixo amandla eziganeko zezolo zakho kuze singakuphathi kakhulu uthi lo mphulaphuli ubesuka apha phambi kwalo ndinendawana engathi isiwa zingqondo kuba njalo mphulaphuli xa izolo likucudisile kakhulu kuba njalo kuba nemfazwe engumangaliso engqondweni kodwa zakuphela imfazwe zonke mphulaphuli ngezwi lakho Thixo boleni ekhaya siyaphila bawo ninjani ekhaya
siyaphila bawo cele imithandazo ba
sawuthandaza data
imithandazo ba izolo lethu kanye izolo lam yangithuthisa ba.
Aw wow.
Ngithandaze ba.
Ya, kodwa umvilela mphulaphula esithe obesithi into endivuyelayo namhlanje kuba uThixo uyayazi le nto bendicinga uba ikumndedwa le nto.
Amen ba, amen ba. Zizinto.
Nkosi ba, siyabulela. Siyabulela kakhulu.
Ba.
Bekuhle. Aw umphulaphuli noba wenziwe ngoba kumaxesha amaninzi isikhuphi abanye bathathwe advantage bengenamandla bacinezelwa ngabanamandla ngelo xesha mani uthi qatha laa nto hlabeka buhlungu entliziyweni hlabeka buhlungu entliziyweni ngoba ngelo xesha babengenamandla kodwa bathathwe iadvantage ngabanamandla elo zolo banehlabaka buhlungu kodwa ke nokuxa kunjalo sithe kuwe dlula mfundini Molini ekhaya.
Molini tata njani?
Siyaphila mami njani ekhaya? Molini mama.
Siyaphila ngoku sithela ngona thoko sengafuna tata.
Yes mama.
Hello tata.
Sikhona, dikhona mami ndikumamele.
Benje cela imithandazo, bengicela imithandazo tata.
Mm.
Benje cela imithandazo tata izolo lami.
Izolo la
ndiphethe ndinenzondo
enenkohlakalo
engqondweni nasentliziyweni nasemehlweni yami kusebenza kasathana amandla indlela endinenzondo ngayo ndicinga nokufa phakathi bendicela imithandazo tata
ya kodwa sizothandaza ungohlukani ne radio yakho sizothandaza ya sizothandaza
hello tata
sizothandaza ungohlala radio yakho sizothandaza phangiba sivale
engos
ya izolo mphulaphuli hey, ba izolo lakho alikakufikisi kuloo ndawo oh bulela mphulaphuli 076913 ukhe atsho nasikhuphi umntu athi yonke into endiyicinga apha emzimbeni wam kuzele akasathana amandla ukatsho nje umntu namadoda umntu kayithethe naloo nto kungekho nto yenzekileyo mphulaphuli ukayitsho nje loo nto umntu ngaphandle kokuzijonga nokuzibona okokuba andiyo into ayizolo ngoba mphulaphuli amandla ezolo angakuguqula ube ngumbulali phofu akhona amadoda namantokazi asentolongweni namhlanje aginywa lizolo lawo ibuhlungu le nto sivela kuyo uba wena kusemandi kuwe awunazolo lukushukumisa ingqondo kulungile kodwa ibuhlungu into abanye abantu abavela kuyo basekuyona namhlanje yile besicela uThixo aboncuthule kuyo ngomthandazo ngoba ibuhlungu into abantu abasuka kuyo bathi nangoku abanye abantu abasenzakalisayo ngezolo balele emangcwabeni kodwa basathi senzakele nangoku kodwa phambi kuba sibheke emthandazweni uzasinceda isikhuphi wake sinjinje ungasibamba kuloo nambara ungasifowunela ngeWhatsApp call yakho ungasithumela ivoice note yakho sive okokuba izolo lakho likuphethe njani sakuthandaza mphulaphula sithembe umthandazo uThixo uyakwazi ukuyenza lento. Molo ba.
Yeva ba usiyeva. Uthetha ngezolo. Hey.
Izolo.
Into ebuhlungu ba. Bantu babamba izolo nabanye abantu. Baleli balela izolo. Uthixo makasinceda silondoloze ngoba ngawo ngamaxesha abe kunceda ezimpilweni zethu. Sisusinzondo ezintliziyweni zethu sijonge phambili phangaphambili kukukhanya
ewe
uThixo ahlale sincedile esilayitele ilayiti engenawucimana nenina
othiba
kenzi njalo
libaleke izolo
enaphakathi amen
ngosiba
ngumfundisi umdingi lawo
Aw mfundisi wami siyabulela ba
Molweni tata
Molweni ba
Hayi Andinamazi tata kuphela lichunyiswa lelizulu lakho
Aw
Ngomnye ozonqoleha tata
Ngoleha zayizoho
Elimithandazo kumbityana moyisi ngama kwehlobo
kusiba oh ungasijongi kuba sithambisile hayi khona ungasijongi kuba sithambisile kodwa sithwele ububi
siyabulisa tata umfundisi ufaleni no tata umfundisi umakhuphela
molo ba
nabaphulaphuli belizwi FM ndikulonhlungu umfundisi wami ndikulonhlungu ndikulonhlungu manje ndikhunjuzwa ngalo izolo lami lasulekela ngumama besekukudala ngoku kangiqalayo ufuya umfundisi manje ukuthunga linguvuye kakhulu kanti kwenzeke into aphendleni kandingizwelwayo mna kandibuza uba kutheni kuthiwa hayi kaloku wena wasulekelwa ngumama so iyandikhathaza mfundisi angathi kaninyukayo nisiye emthandazweni ningandishiyi nam ndingumphulaphuli endaweni kuthiwa kusebhakli Eastern Cape ningandishiyi mfundisi kwazele ndizodlula angathi into besandokwenzeka angathi into besandokwenzeka kanimane ndikhonjuswa ngalo mfundisi ndiyazama ungathi ndiyalela ibala kodwa kukho abantu amane bendikhumbuza ngalo.
Xa kunjalo ke, mphulaphulo lizwe FM. Xa kunjalo ke.
Molweni, molweni nonke balandeli belizwe FM ndibulisa.
Molweni
nyaka omtsha mfundisi ubacela. Siyabulisa nkosi yami kweligoli. Hey. Nansi ke ingoma mna ndicela yalo nyaka ka-2024 ndicela ingoma ka Dumi Mkhosi start.
Okay, ndiyabona ke mama. Ndiyabona kubekho ukubhidana kwezinto nengoma leyo asinayo ngilishwa asinayo nayo ingoma leyo nobhacela naye asinayi nazo zombini Scoopy
nawo
kunjani bawo kokuba si sibabeke man bawo sibabeke le ngoma namhlanje isike andinikwa umyalezo omtsha kule nto abaphulaphula bakuyo ethi singaphela izimfazwe Sikhuphi izinto singaphela ngelizwi likaThixo uyazi kungcono mfundini ukuphathwa kakubi ngummelwane ngoba ungasuka Sikhuphi wakhidonga ningabonani uthuba uyakubona xa uphuma ekitchen usikuphume back kodwa xa uphethwe kakubi nguwe uthini xa uphethwe uyawuzimela phi xa uphethwe kakubi nguwe ungakwazi ukulala ngenxa yakho ngenxa yokukhumbula izinto ezimbi ezikwahleleyo izolo uthi lo mama undonzakalise kwawama amadolo ndityane ebhilisi ngoku ndityane ebhilisi ndenyukelwa zizifo ngenxa yoba izolo lwam lithi lakufika libethe ingqondo ime so masiye nabo sikhuphe emthandazweni bawo
masithandaze Thixo wami ebusuku njenkosi yami siphambi kwakho
oh
Thixo wami onamandla amakhulu siphambi kwakho njenkosi yami siqhelekile ngenxa yokuchanwa ngelizwi lakho ngoba nkosi yami iyabonakala okokuba likhe lakutyhilwa ilizwi lakho ngale ntwa laba sesibili kuthi asanela njenkosi ukubona ubuhle bethu bangaphandle kodwa sade sabona umonzakalo ongaphakathi emphefumulweni Thixo wam olungileyo ngoku nkosi yam xa sele sithunukele ngolu hlobo sizibonile nkosi ubuthina kumele okokuba sibuyele kuwe sisiza kuwe nkosi yam nalo mivu wathi ubani ekwindawo kuyo ngalenhlwa kodwa kwanyanzeleka nkosi uba makafuduka khangele ngasemva okokuba nkosi ingaba umonakalo owenziwa lizolo ungakanani namhlanje
ewe bawo
ngoko ke Thixo kuyabonakala okokuba umonakalo wayizolo unegalelo elikhulu kwinamhlanje kungoko ke nkosi yam sisiza kuwe ngelithi ncedisana nathi wena Thixo wam
ncedisana nathi
ususe nkosi yam umonakalo wayizolo Thixo wam olungileyo abanye nkosi abanamandla nkosi yam akuzicima into eyenzeka izolo kodwa nkosi yam bathembe kuwe aba bantu aba bantu bakho nkosi baxakanisekile Thixo wam onamandla
ewe bawo
basindwa zizinto ezehlileyo ebomini babo
ewe bawo
ukho nkosi izinto ezidala ukucima engqondweni ezidala ukutyhafa kwabanye kwabanye nkosi zide zidale okokuba bangazithembi kwinamhlanje Thixo wam onamandla amakhulu ngoba nkosi uthi umntu elizama inamhlanje kodwa izolo lisuke libe namandla ngakumbi Thixo namandla amakhulu baziva ke ngoko bengenamandla akuya phambili kuba bathi bezama kwelabo icala kodwa anqongophale amandla okuya phambili owuThixo wam sibasondeza kuwe ke aba bantu ngelithi kakade sowubheka phi inkosi yam xa singenawubheka kuwe owuThixo wam olungileyo thina singabancedwa nguwe nabaxhaswa nguwe ngubani ke ngoko onokusinceda xa wena nkosi yam uthe yekelela othixo wam unyanisile uthi xa sithe sayekelelwa nguwe inene sophalala njengamanzi othixo wam olungileyo naba ke abantu bakho ngale ntwa abanye nkosi yam bakwazile ukungena kule radio baphalaze nkosi yam imeko zabo bambi babhalile nkosi yam bethokoza iintlungu ezahlukahlukeneyo kodwa kodwa abaninzi siyazi thixo kokuba bahleli phezu kwale meko thixo wamolungileyo bambi bengenayo nomntu abanokuyitshelela yena othixo wamolungileyo aba bantu badinga ukuxhathisa ngawe thixo wam ukuze nkosi baqande indlela entsha ngobu busuku ke xa bekhethile sizokuthi yolula ke ngoko isandla sakho thixo wam ukuze aba bantu bakho babe nendawo yokubambelela wena nkosi yam babambe ngesandla aba bantu bakho ubathantase kubugaxwabugaxwa bendlela owuxhasa thixo wam aba bantu ubanika ukomelela ekuthathakeni kwabo kuthi nkosi kwabo inyembezi nanamhlanje zisaqukuqelayo ukwehla ngenxa yokokuba bekhumbula izinto ezibehleleyo kwixesha elidlulileyo mambi nkosi sebetshikilele nalo nyaka ngelithi kakade bawuqale ngendlela ebuhlungu kodwa sizokuthi nkosi yam babambe ngesandla wena ukuya nabo phambili sitheke nkosi kwangaxeshanye amandla avela kuwe okukwazi ukufulathela izinto nkosi ebesigaxeleke kuzo wenze thixo wam okokuba xa sifulathelayo kuzo sithembe wena kube kanye ngelithi kakade ikamva lethu lisesandleni sakho yiva ke nkosi lo mthandazo uthi thixo apho mna ndithe andakwazi ukufikelela ngenxa yobuyilo kwelam icala ndaziwa nguwe nam iminqweno yabantu bakho nayo iyaziwa nguwe fikelela ke nkosi apho mna ndingenakufikelela nalapho ndingaboniyo kubona wena wenjenjalo ke nkosi ukuphendula iminqweno nemithandazo yabo ngoku nangona phakade amen
ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu uthando likaThixo naye ungubawo ubudlala nomoya ingcwele phumule buhlale kuthi idibuye inkosi yethu uYesu Kristu bonke abakholwayo bathi amen
amen
bawo uphatheke kakuhle man
inkosi bawo inkosi kakhulu kakhulu makuseke kuhle nakuni bawo
uphatheke kakuhle usisinoxi uthi apha kum I wonder izolo likaSikhuphi lihamba njani pha kutsomo ndithe
ndithe nekunondilanda
funa ukulanda Sikhuphi funa ukulanda ndithi hayi
angoneli ndim ngubu nje uthe nekunondilanda
hayi Sikhuphi kaloku xa upha kutsomo uzihambela pha edolophini zikhona into ezinto ewena eba azitshonothi mfundisi
ezanee
mzuku ungakulingi kaloku kazapha ngasabtenra
uyakhumbula abanye bathanda ngothi wena
ewe nethi kutshiwe nje bese uyazi ke ngoku yabo enye ndadibana nayo Sikhuphi pha ndihamba nonkosikazi sasifunda kunye andisayikhumbuli kakuhle mzuku norhwena ti uzanditshata wena ti uyanditshata wena ndithi hayi ndikwazelaphi kwakunini ngoko kwakuphi ndibuza nini ithi hayi wena sasifunda u-standard 3 awukhumbula sisihlala ndaqobaankosikazi seyeyeyeyeyeyeyi ndakunantsika ndaqoma teko so ke ikam izolo lakho usisinoku ubuza ngelo zolo lakho ke kulakutsomo ndithe fonini usikhuphi uthi yanela nguye ngoku yeka manite thatha le nto uyibonayo ngoku yeka izolo lomntu mani yebo and kakhona amachulo Sikhuphi into ezi enye ndangena phaa elokishini ndihamba nabadala bam ngemoto ndindawo ndinantsi Sikhuphi ihamba phendleleni ite futhi ungabe ite mzuko hey kunjani mfondini didandi yaphila mfondini ite mfondi wena kavusa manje asela kunye wena ungawulingi usasela kunye today atsela kuwena atsela kuwena atsela ntoni nawe hayi uyazi basela kunye wena nakhonxela kakubi wena hey ndaqomba mfondini abadala bathe gwantyi ngokuba nentloni apha qoma heyibanentloni abadalakodwa ke
umntu ofuna ukwazisa abantu uba heyi uyakwazi
Pasukubi. Yabona netazi and ke ngoku xa umboma uyakwazi. Fukeleke na umphathe kakuhle.
Yabona?
Ungamncinyi. Umphathe kakuhle. Umphathe kakuhle
because yena ngela xesha unentshisakalo ukwazisa abantu ba uyakwazi.
Kanti uyamotha funeka ba uthe funeka ba uthe kakanika phi 10 rand umnika 20 uzame nohlukane mfondini uzawubuya manje uzakufumana apho uzondilinda apha uzawubuya mfondini uphele emehlweni because aba bantu banayo isivana wena Scoopy isivana ongasayikhanukiyo boma ikhona isivana banesivethile ongasayikhanukiyo yabona bawo phatheke kakuhle manje siyabulela
kakhulu
hayi ke phulaphule phatheke kakuhle ke nawe thixo kuphathe ngenceba nokubele ya singayi kuthandaza phulaphule sithandazela ke ezingxaki sizibekayo izolo lethu kuze uthixo enze kube kuhle yena phambi lapha uyakwazi uthixo ungayenza loo nto phulaphule the Scoopy wena umkhulu kuneempazamo zakho khulu kunezolo lakho ngoko ke zinako kwenzeka izinto ngaye uthixo akuphathe kakuhle usombawo akudlulise phulaphuli ulale the umphulaphuli thixo uyayazi le nto akube kuhle